ngiyengatshelwa ukuthi umuntu obekade kwamele asuswe kwakade ku Senzo Meyiwa. Leyo ndaba indaba ekuthi ize ngokheli Khumalo obekade eyokhokhela ngalo msebenzi wonke. Ithema kusaqhutshekwa kanjalo, uSenzo waqhela uCarlos Balwa la ikuthi kuye kwaba nokudubula. Inhlamvu yesibini yadubula uSenzo njengoba isibhamu sasikade sikhonjwe kuye. Njengoba isibhamu sasikade sikhombe kuye esifubeni, sahamba ke saya eFosloras ehosteli. UCarlos wathatha imali nama-cellphone kimi. Ehosteli ngiye ngathola imali elingana no-R15,000 bese ngahamba nonkani siya eJohannesburg la ngiye ngalala khona. Kwilanga elilandelelayo unkani uye wangithatha wangisa eDaveyton la ngiye ngahlala khona amalangana. Ngemva kwalokho unkani wabuya wanginika imali elingana no-R30,000 bese ke wangithatha wangisa emateksini walabe ngikade ngihlala khona.